не деньги, а справочник, где там как знает, это просто вот так умеет. Мама доходила, не ленивала, кому доходила, не доброса рука, не дома чувствует, и так, да, не имя. Ahora que saco cadito, lo que hago es cubrir, 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 cubrir,
cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, cubrir, Iyo viva, barazonyi idogera rero, bavuge ko namenje kwifatira mu ntoki igitoro, ibintu byose bya kuneza abenegihugu nzovyifatira mu ntoki.
Ariko hari uvuga akavuga ibiboneka, naye umuntu avuga ati esanse yakinyi, ukagenda ukabona ku imirongo bantu ba
none, ugende mu yizane, none ntiri hajya.
Irishya.
None barakubwira ko muri stoka tayire, igitoro n'ubu nibagende bakivome kirahari.
Ndasubiye kubaramutsa abatonze barindiriye bise zibunguruza mu gisagara cha Bujumbura bakwa igiturire n'abapolisi hamwe n'imbonerakure. Utagitanze agira amahirwe make yo kurira bisi ibonetse, imisi itari mike ikabiheze ibintu biriko bigenda gutyo ku gituro kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu basanzwe bafatira imodoka bunguruza kuri ico gituro barabaza aho igihugu kigeze mu gihe no kugira umuntu yurira imodoka rimwunguruza abanza gutanga igituri. Abandi banyagihugu bavuga ko kuri ico kibazo ko hari abarundi baguma basemerera ko igihugu c'u Burundi gitegerezwa kugarukirwa na benejo. Ku bwabo ngo naco abarundi bakirindiriye kugira bave mu majambo baje mu bikorwa vyo gukiza igihugu. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni.
Imodokari ziboneka kuri icyo gituro kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura ni nkeya cyane. Umunyagihugu agize amahirwe akayironka ayiriha amafaranga y'umurengera. Uyu munyagihugu amenyesha ko mu ndwi iheze yavuye mu gisagara cya Bujumbura hagati ashika muri zone Kamenge arishe amafaranga 300,000 mu gihe hahora hashikwa hishuwe amafaranga 600,000. Mu gusubira mu gisagara hagati avuye mu Kamenge hoho ngo yahagiye n'amaguru.
I'm not going to be able to do this. Kali jombi bakal kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Sudah kita terus ini modoka kita dah kuli kotu. Ini bikin dia jombi jombi ni nak cewi jombi. Macam mana dah kuli kotu? Kalau sudah kita terus ini dia si kita sama kami. Kalau mesti nak kita sama kami kita ada masalah dia jombi kita tu kuli di. Alah marah yang kau kuli sisa. Kau bukan kuli dia jombi kita. Mukubayo, nanu kuli bandar, apa nanu kuli bandar dia cewi cewi. Iyo n'amaguru, napfuye Kamenge n'amaguru, ngera muri Nzeri n'amaguru. Nyuma nagize ati ndacyategereye bisi, ubundi ndacyabwira bose kibategereye, kavuga ati ahubwo umugwayi. Kirinze gutegera bisi ntibikikiba.
Gutanga amafaranga y'umurengera mu kwiyunguruza ntibiba gusa mu buryo bwo kwirihira ku bakoresha imodokari. Igiturire nacyo nyene cyakwa n'abapolisi hamwe n'imbonerakure ku batonze mu gisagara hagati kiri mu bibangamiye abanyagihugu. Abo bapolisi hamwe n'imbonerakure baca ku mirongo baka buri muntu amafaranga y'igiturire angana n'igihumbi. Utanze icyo gihumbi aca akugwaho yari atonze agashyirwa imbere ku murongo kugira imodokari iramutse ibonetse ace agira amahirwe yo kuyurira. Abo bapolisi baka amafaranga bari mu migwi ibiri. Uwa mbere ni uw'abapolisi bambaye umwambaro w'igipolisi gicungera inzego api. Umugwi wa kabiri ni uw'abapolisi basanzwe bamenyerewe. Abanyagihugu bakabaza ahantu igihugu kigeze ahariho mugiye no kugira umuntu aronye imodokari imwunguruza arinda gutanga igiturire umwe muri bo arabandanya abivuga
hanyuma nukuri ukubwije abanyagihugu nukuri bararushye ku rugero ruteye ubwoba nkagiye nitangiza kw'akarorero hirya y'ejo nagiye muri mvinyi ngiye muri mvinyi narahereye sahindwi nahise ndamukanya hose narahereye sahindwi ndagera samazi joro ntaronka bisi amabisi ubona ava akaza age hariho umugore apolisi n'umugore imbonerakure basaza bagenda ku mirongo bagiye ku mirongo bagasanura batangisa amafaranga abantu ari ku mirongo kiwewe zana igihumbi tugukikirizemo bisinze ushutsinde bagenda baraca ku mirongo bahagenda baraca ku mirongo wemeye kubaha icyo gihumbi bagacika amusora mu bandi bagaca ariyo bashyira imbere babaye bashyira imbere bisize bagaca abari bevuriza bagaca bagenda iyo hari igipolisi imigwi ibiri ahari igipolisi cyambaye za mpuzu zisa n'imvunzo za mpuzu z'amakashikashi tutamenyereye zisa n'imvunzo abona abapolisi nyine bajya basanzwe bambaye ziriya mpuzu za de kwa niko bii nukua wangu wadatonda kumirongo kazo kigira yuko wa sisi kwa kakahevura uwa mutonde kumurongo mutonde yebisi ulategere yuko bisi ujifata wapi kalibu nhoi madunisi nyo mwagirage za kubaza na wangi wose ili duko rinemzi none kagenze aho umuhu atangi kuriye hugira atange bisi mwumva by'ukuri igihugu kigeze hehe tutahita turahenda mwumva igihugu kigeze hehe
abandi banyagihugu bavuga kuri icyo kibazo ko hari abarundi baguma basemerera ko igihugu cy'u Burundi gitegerezwa kugarukirwa na bene cyo ku bwaba ngo ntacyo abarundi bakirindiriye kugira bave mu majambo baje mu bikorwa byo gukiza igihugu
ninete nonsi mutoni urakenuye kwiyunguruza mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bisigaye bigoye no mu gisagara cya Bujumbura bamwe mu bategereye imodokari zishobora kubunguruza baragwa isari kubwo gutonda umwanya muremure n'inzara mu nda ibintu ngo vyananiranye gose ngo no gusenga Imana ikure ku Barundi umusaraba bikoreye uyu munyagihugu tumutegabiri ariko ijwikiwe rya hindu
kumva ko ibintu bigoye ibintu biragoye rwose ukwiyunguruza ntibigishoboka umurwayi ibirago rukomeje kumuranga umuhinduza akamaso ibirago rukomeje kumuranga kugira umuntu arungikira utuntu n'umuntu ari ruguru umubyeyi ari ruguru cyangwa umudamu aba ari ruguru biragoye kugira umuntu nyine atuma umuhinduza cyangwa kwidepasa kujya gutuma umuhinduza ubuvumo kuri biragoye biragoye rwose biragoye rwose nicyo gituma abantu baratonda imirongo mu nzira bamwe bamwe batagusari bumva yiriwe ku kazi yiriwe ku kazi yiriwe urakora hageze ko atahugira abantu twajya gufungura mu muryango agategera bisi agategera umwanya munini akabura nyuma tubona ko bagusa ari ku mirongo biruka ukuntu nyine agahita aruka bisi bamwe bakishirizaho ko abantu bamwe bazana abantu bakamuca imbere yabashikiye urubuga rumwe rukunze kuvuta bisi nukuri ibyo bintu bigeze hafi bigeze hafi bigeze hafi yego no gusenga Imana yego no gusenga Imana ngo Imana itugire ikigongo twebwe dukwiye ku musaraba twikore nukuri ibintu byananiranye byananiranye kuri rwose
abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura babandanya kuvuga ko ibiriko bihabera bijanye no kwiyunguruza biteye ubwoba mu gitondo cy'uyu munsi n'imodoka za leta zisanzwe zidakoreshwa mu kunguruza abantu kubera ziri mu zicumbagiza zikaronka igitoro muri kino gihe zisigaye zipakira abantu zigacishwa amafaranga abanyagihugu basaba Abarundi bose kurusha hamwe batabare igihugu Abraha Iteriteka atubwire ibijanye n'iyi nkuru
kuri tase top 1 iri mu gisagara cha Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa 15 ruheshi umwaka wa 2024 kibonekeje imodokari ya leta double cabine iri kipakira abantu abanyagi bavuga ko ibintu byo kuyunguruza bigeze hakomeye umwe tumukurikire
umuntu arabye rero iri kuri aya nitego mu gisagara cha Bujumbura ubu guhera saa moya imirongo iratonze
nukubuga yuko ubu atamuzi nungu agishuwa kujeka ahonifu kugeka bigeza ya hujeze niwone ye imodoka za resa ziko zirasoza mafaranga yomodoka isitokuwa hizi soza mafaranga nayo ndubule kawine doresa mwana yuko yinu vigeze ahakomeo
naye ugeze habi ngo haravuga ko igihugu kirimo abagabo yamara ngo kirimo n'abashinga ntahe abagabo hamwe n'abashinga ntahe bakwiye kujya hamwe bataravya moko ngo nimbara abahutu canka abatutsi canka abatwa canka abami batabara igihugu kuko ibiriko bikiberamo biteye ubwoba ibintu byose ngo byasubiriye kuduga ibiciro abantu ngo bagiye guhona n'inzara uyu munyagihugu ijwi giye twarihinduye
nyakuri yewe kasigeru birareko abarungi bose basizwe n'ibiriko biraba muri kino gihugu hari haravuze ngo hari abagabo hariho n'abashinga ntaha nibaze yuko abo bagabo n'abashinga ntaha bishoboka boje hamwe bagasabara igihugu n'ahandi abantu barapfuye ntawukijya imiduga yahora imanukana ifungurwa ubu ntayigikoni ifise hanyuma ibintu byose biraduze ku buryo birenze ukwemera kuko ntari imanuke gusa atari gutora kandi gitoje yitwara byose ni ukuri njyewe ndiko ndibaza nimba hari abagabo hakaba n'abashinga ntahe bakwiye kuja hano bataraje ibyo abantu bariko bararaba by'amoko babanze babishyire hasi hanyuma nyamba y'abahutu batabara igihugu nyamba y'abatutsi batabara igihugu nyamba y'abatwa batabara igihugu nyamba y'abami batabara igihugu ariko gusa igihugu gitabaza birateye ubwoba birateye ubwoba
Abraha itera iteka ndagukengurukiye abanyagihugu ngo ntibagishoboye kwiyunguruza hamwe no gufungura ivyo biruko nkuko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu kwiyo umuntu adafunguye ngo ntashobora no gukora abategetsi bobo baguma batamira abanyagihugu bashonje ngo naho bakoma induru abo bategetsi ntibumve igihugu ngo nigitabagwe n'abanyagihugu bacu
Nesimbe kuyuko anzaliko alaona Iyo nutuimo kushikaya aho Abangu vose Bagena na magofu Echemiki Mbiraji Zafungwe zena Echemiki ya kani Mkuri Mkuri Nihamu hagi chisimi na shua kipa Nihamu hagi chisimi na shua kufungu Kandi yumo nada funguye Gukura nazo Vizavi hakati Uriya Umunu wabu tamira Uta guha Bobo zendoro njibu mbili Nukuri
birarenze. None, ufende ibihumbi ijana, ukariha inzu, bebeze z'abana, ukariha byose, bumva bubaho muri iki gihugu no kwita Imana. Igihugu nigitabarwe, naho ibintu bimeze. Birateye ubwoba, birateye ubwoba. Gusa ikibabaje, nuko abo baba bariko bafungura neza, batazi yuko ejo nabo abo bantu bashonje batazira kwemera ko bafungura neza nicyo kibabaje ntibishoboka ntibishoboka ariko kwita Imana ikintu gitabarwe kuko turashonje tutamere nabi bibaze nk'abantu bakuze bagenda n'amaguru batakibishobora kugenda ntawo bivuga ngo abyange
igihugu muri kino gihe imigwi itandukanye y'abarundi barara ntibuca niyo bukeye nta byizigiro by'uko buhava bwira bagifise eka mbere bamwe ntibasiba kuvuga yuko basa n'abapfuye yamara ko babuze imva ibibazo ni byinshi abarundi kwiyunguruza ntibigishoboka kurangura imirimo itandukanye isaba ibitoro n'amazutu na esanse ntibibaho eka ni kabiri na rimwe bigahagarara ikitavuzwe cyo n'amafaranga y'agaciro kubera ibyo vyose ibiciro by'ibintu byankenerwa nka byose byaradugijwe hirya no hino mu gihugu bamwe mu badandaza ubu baratanguye kubika ibidandazwa byabo kuko batinya kubidandaza kandi ejo atahandi bazoja kubirangura bamwe muri abo barijijanye imitima kw'ibyo badandaza arivyo bukeye bibatungira imijyango hagataho abategetsi b'igihugu kwisonga umukuru w'igihugu ntibasiba gukindaga no gutamba ku mivyimba barundi ko babayeho neza kandi ko intwaro ya CNDD-FDD iri kwirabakorera ibitangaza ku munsi wejo hoho Daniel Gerard Ndabirabe ntiyayivugije yayiciye umujya mu gutera ubwoba abashinga amateka ababwira ko barondera izindi mvugo baza barakoresha ngo mugabo ntibasubire kuvuga ko hari abarundi bakenye ngo kiretse niyo aba bashaka ko umurundi wese atunga imodoka canke indege ngo yamara ngo ivyo ntibizokwigera bishoboka kubera umwiheburo abanyagihugu bafise muri kino gihe ntibabona iyo bashobora gutuma utwe eka mbere ntibabona niyo urukiza rwabo ruzova basigaye beza amaso ijuru biyumvira ko hari ico cyo havari bafasha kubgabo barababazwa n'inyifato y'inzego z'umutekano ngo zibereye mwitiro kandi zararahiye gukingira no gutabara barundi eka mbere bamwe muri abo banyagihugu basigaranye ibyizigiro ku basirikare ko hari ico bashobora kubafasha ngo yamara bagatangazwa nuko abo basirikare basa n'abanyagiwe bakibagira indahiro barahiye ni no kuri ico kibazo abanyagihugu biyumvira ko abasirikare bashobora gusubira ibintu mu buryo twateguriye ko kino kiganiro giricyo bivuze ko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 ruheshi umwaka w'2024 Janete Kamikazi nakibateguriye ndabaramukije ndabahanikaze ryo kugikurikira
nagira mbwira abarundi bamenye ko iyo esansi kena ikeneshejwe n'umuryango wa president Ndayishimiye kuko hari hama stasiyo ashika kuri atatu yanditse ko presije araya mukanda yishimiye ayo mastasiyo haraza makamyo agapakira iyo esanse hanyuma amaze kuyapakira bagaca bagenda ku iyo bayajana bobo baraheza bakaja kuyagurisha ahandi ari muri Kongo cyangwa ahandi hantu iyo batayajanye muri Kongo bayashyira ngo mu mabido bakayagurisha ku bantu b'abantu b'abakiriya babo bazinanye muri ibwo busuma umugera wayo yitwa Agata ni mushiki witwa Rino rero bakaba ari amacuti ya mukanda yishimiye Angelina rero nibasubasubire kubahenda ngo ni nubundi hamwe yavuga ngo agira kimfatire mu minwe yarakimfatiye mu minwe nibyo acabiha umugore wiwe kugira baheze bamenye ingene bacuruzi ibyo bitoro urumva rero muri ubwo bucuruzi bakoze urugo Rwanda yishimiye n'urugo rurimwo ingeso mbi zose zibaho ubwa mbere bagengwa n'ubukunzi bw'inda ubwa kabiri bagengwa nuko atati umuntu wese atari kumwe nabo yicwa ubwa gatatu bagenzwa nuko kwikunda badashobora kumenya yuko baje kugira ngo barongore igihugu kirimo abantu kirimo abarundi aho abarundi babwirizwa gusangira akabisi n'agahiye rero abarundi batimenye uwo Ndayishimiye be n'umugore wiwe nibo bishye igihugu ibyo bariko barakora ntibizokunda ko igihugu gikira abarundi batavuye hasi murabizi ko Ndayishimiye ubwiwe azwi mu mabi yabaye kuva 93 yara ya mu byo mukibimba mu byibugendana mu byabaye byose Ndayishimiye arimo muri ubwo busuma bw'inuze bwo bwibigega by'amatara na amazi bya nzangomero ndayishimiye arimwe rero nta na kimwe umuryango wiwutarimwe urumva yarafashe mu ntoki igi essence none rero urumva yayijanye kugira ngo umugore wiwe abari wayidandaza ayidandaje ayunguke ko abarundi babure epfo na ruguru ni gutyo biri rero uwobaza ibya essence nabibaze ndayishimiye n'umugore wiwe murakoze
gihe abanyagihugu barara ntibuca ibibazo navyo bikaba byarabarengeye nayo ubuzima bw'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bikaba byarapararanganye kuburyo uwo munsi umuntu yo kwibaza ko ari kabiri na rimwe ibintu bigahagararira icyarimwe abanyagihugu bafitiye umwikomo igisirikare cy'u Burundi kubona cibereye mu gacerere bakaba basigaye bavuga ko atabasirikare bahari ngiyo baba bahari ngo ntibaba birirwa barakubitwa n'imbonera kure bahohote bajanwa ku macuniro mu gihugu cha Congo ku bwabo banyagihugu bakababazwa no kubona abo basirikare bahinduwe nk'ibidandazwa bishogwa hirya no hino babaronderamo amafaranga dukurikire umwe mu banyagihugu twaganiriye arabitwiganira amajwi yiwe akaba yahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe
mbega mu Burundi abasirikare baracariho cyangwa umunyagihugu asanzwe ariko mwuma nibaza ko by'ukuri u Burundi ufise igisirikare kibucunze twakuze tubona abasirikare bakwiriye imihingo yose bambaye ibyatsi ku mutwe bakoroka ku migozi n'inyakazu bakoroka mu ndege n'indi myimenyerezo myinshi yatuma tubatangarira bari bagize ubumwe ntawabarenganya gushika naho mu kabari hagize ubusimbi umwe baca bose bagwanira mwene wabo umugenzi wabo inshuti yo ku rugamba reka rero twibaze ko by'ukuri abo basirikare bakiriho jewe ndatanze inyishu niraba nihenze mu binyuze nta basirikare tugifise twogira igisirikare gute igihe abasoda bacu basigaye bakubitwa n'imbonera kure ntihagire n'uburyo bwora twogira igisirikare gute igihe barungikwa mu mirimo hanze aba batwara bakabarira impembo yabo bagatuma ugatondera twubwira igisirikare gute igihe barungika ku macumiri Kongo ntihagire urukura mu kanwa ngo wavuge ko irya ntambara itaturaba mbega mwagiye he kumbona n'abafashwe mbiri leta yanyu yariyugumuye mbega muri ko mukora iki igihe n'abahunze umwansi gato bimwe mu itaropfuri babacira urubanza rw'abamenja muri aho ntimuvuge mbega wa mukozi w'urukundo wabunga wa Ruyihe mbega wa mutima wo gufashanya wo gusenyera ku mugozi umwe wa Ruyihe iki tubabaza twebwe inshuti zanyu ababyeyi banyu abana banyu abagenzi banyu gusumbya ikindi nuko babahinduye ibidandazwa bashora muri Somalia muri Congo muri Centrafrique bikabazanira amahera bikoreshereza uko bashaka namwe niyo babahaye bakabaterera imisigazwa amagufa imisoso bakongoye
eka na Atanaze Karayenga nawe nyene kuri ico kibazo c'abasirikare naho atavuga ko botegerejwe kugira ico bakoze kugira ngo batabare Burundi n'abarundi ku bibazo umurengera bihari abona ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yahemukiye igihugu mukurungika abo basirikare kugwana mu gihugu ca Congo arico gituma ngo yarakwiye gutanga imihoho kubwiwe ngo nta burenganzira umukuru w'igihugu afise bwo kurungika ingabo kugwana mu kindi gihugu bidaciye mu nama nshingamateka n'izindi nzego kurikira Atanazi Karayenga numumenyesha makuru akaba n'umusesanguzi mu vya politike amajwi yiwe tukaba tuyakesha televiziyo Renaissance
kibabaje cambere gihambaye nuko leta y'u Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagurishije abasoda biwe n'abasoda b'igihugu akabagurisha nk'abashangere akabambikisha bagaca bambara impuzu z'abasoda ba Congo ibyo ni ibintu bitakigwa bitabaho bitari bwumvi ata muntu yari bwabyumve ku isi na rimwe yuko umukuru w'igihugu ari we ntwazagabo agurisha abasoda biwe bamwe bakaba abashangere akabagurisha mu gihugu kibaye ibyo niba bakumutume ikintu cya kabiri umugiyo cya ahera ngaho nyine nuko kugurisha abasoda b'igihugu bakajya kurwanira mu kindi gihugu mu by'ukuri byari guca mu nzego abarundi bakabimenya mbega barungutswe kubera iki ni kuki uburundi bwungutse abasoda bacu ayo masezerano ameze gute harimo amahera cyangwa bagiye ku buntu bazotwagwa nande bazoguma batwagwa na leta y'u Burundi cyangwa bazotwagwa na leta bagiye kurwanira ibyo byose byari guca mu biganiro umukuru w'igihugu yari gukoresha reka akanabibwira abantu abarundi bakamenya igituma abasoda b'u Burundi bagiye kugwa hasi nta kindi nacyo kica gifatira ngaho nyine kurungisha kurwana abasoda b'u Burundi useza kubabwira igitso bagiye kurwana rero kumva umusoda ava hasi akagenda afise imboho n'umutamana umuranga uwiriwe bakawumwaka impuzu ziwe bakazimwaka akagenda yambaye impuzu z'igihugu agiye kurwaniramwo mugabo atazi ico agiye kurwana ivyo biratiye agahinda urumva iteranije ayo makosa yose umukuru w'igihugu yakoze yahemukiye abarundi n'u Burundi n'abasoda bacu n'ukuri yari akwiye gutanga imihoho ko n'ibindi bisagirwa bitabaho mu isi bitari bwumvikane yuko umuntu ashobora kugurisha abasoda biwe mu masezerano y'akazi umusoda ashyira ku igikumu iyo yahawe akazi akinjira mu gisoda mu by'ukuri n'amasezerano hagati y'umusoda n'igihugu muri ayo masezerano umusoda aremera kuzokwamagamburuka iyo atumwe n'igihugu mugabo akagamburuka bamubwiye yuko ikintu agiye kurwanira u Burundi bugifisemo inyungu kandi agiye gukingira u Burundi kandi akingira abarundi ejo utabigize umusoda ashobora kubwira ati oya jewe singenda kwitega urusasu kumva utambiriye kumva ntumva kandi ndatahurika ivyo umusoda wese arashobora afite uburenganzira bwo kwiyojora ati oya ivyo bintu urubanza
turi mu kiganiro gira ico bivuze ko gica kuri radio haguruka buri wa gatandatu inyuma y'amakuru uyu munsi turiko turasesangura uruhara abasirikare bogira mu gufasha gutorera inyishu ibibazo bihanze u Burundi abatumire bacu bakaba bariko baragira ico babivuze ko hamwe n'icokogwa
kawe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushyamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaruho ubona ko gutinya igitsure cyangwa kugenderamo kwa k'umuntu n'umwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose
nayo umuvugizi w'umugambwe MSD amenyesha ko abasirikare bafise uburenganzira bwo kwanka kuja kugwana mu gihugu ca Congo akavuga ko ahubwo nyabuna ngo bakwiye kuza kugwanira igihugu kiri mu ngorane n'ibibazo ngo hamwe no kugwanira inkingi za demokrasi hadasigaye inyuma gukingira abarundi bariko baricwa n'inzara bicwa n'ubukene butagira izina batagira gitabara ngo na cane cane ko abasirikare barahiriye gukingira no kugwanira igihugu cabo dukurikire Epitase Shimirimana n'umuvugizi w'umugambwe MSD amajwi yiwe tukaba tuyakesha televiziyo Renaissance
uburenganzira bw'inzego z'umutekano nizo kwivuna abasi burabarekurira gushobora kwanka kuja mu bintu bitazanira ineza igihugu bitahuye n'indahiro barahiye kuko mu ndahiro barahiye harimwo ko bategerezwa gukingira igihugu bategerezwa kwanka kw'ibi byose biriko biraba bigenda uko biriko biragenda nta kintu na kimwe leti hari uno munsi canke inzego zihari uno munsi zosigurira abasirikare bariko bararondera muri Congo bituma bariko baragwayo bituma baza kuba abacangero bituma abacanga n'imbonerakure bituma abacanga n'intera hamwe bituma abacanga n'urukerekere rw'abakongomani ngo bari kugwana nabo bagwana mu ntambara batazi urugamba ruri mu Burundi ahubwo nibahaguruke bagwanire igihugu cyabo kigeze ahatemba igihugu cyabo kigeza hatemba za nkingi za demokrasi n'abasirikare baragomba kuzigwanira kugira ngo bashobore gukingira abarundi batafise ubwo burenganzira. Izi nzego z'umutekano zitegerezwa guhaguruka zikagwanira uburenganzira bw'abanyagihugu, kuko nivyo bigishwa nivyo bagwani ntibigishijwe ntibarahiriye kugwanira CNDD-FDD cyangwa gukingira CNDD-FDD n'akagwika abantu bakeye nka Evariste Ndayishimiye n'umugore babarahiriye bigishijwe gukingira no kugwanira inyungu z'abanyagihugu. Izo nyungu rero z'abanyagihugu no munsi zigeze ahatemba, abanyagihugu bararara ubusa, abanyagihugu ntibagira ibitoro, abanyagihugu ntibagira amahera y'agaciro, abanyagihugu bariswa, abanyagihugu barafatwa bakagandagurwa, barapfungwa, baratwagwa ibyabo. Ibintu byarayanga izo nzego z'umutekano na zone uruhara rwabo ntintangere kugira ngo ibintu bisubire ku murongo.
Nayo abanyagihugu bigore wayatavugwa muri kino gihe basaba bashimitse abasirikare kuva mu itiro kugira ngo bisubize agateka, bakibaza nimba ibikoresho byaguzwe n'abanyagihugu bafise ngo byo babigikora hanyuma abo basirikare bagaheza ngo ntibabikoreshe mu kubuza akagwikate y'abarundi ngo none kikumiye ku ibintu by'igihugu byose. Bakibutsa ko no mu bindi bihugu abandi basirikare badasiba gutabara abanyagihugu nkuko bikunze kumvika, kana bakamenyesha ko bakibafitiye icyizere ko ari bo bashoboye kuzoha urukiza abarundi. Kongere dukurikire umwe muri abo banyagihugu yabitwiganiye amajwi yiwe tukaba twayahinduye ku mvo z'umutekano wiwe.
Turavye uko mufashwe va mu itiro yeshiteka nari mufise kuva kera, kuko twanye tuzi ko kuva kera igisirikare cy'u Burundi cari gitinyitse ikureko iyo leta ibafata nk'abacakara. Turababazwa cane iyo muri ko muratabaza ngo Pacifique abavugire nawe atani nkoni afise mu nzu, mbega za ngo twabagurira n'izikirasa zarabuze amasasi canke kugenda n'ibikotikoti. Igihugu caratewe n'akagwi k'abarundi babicanyi bakingiwe ikibaba n'umugambi CNDD-FDD, ahubwo cyo gukiza abandi banza mwikize na kare muri ko mupfa muzira ko kagwi nyene kabashora ku isongoye. Ahandi twumva ngo kapiteni yagifashe ngo komanda w'ikambi runaka yatawe abanyagihugu, twihome Burundi aho tugeze n'ahazoba kaporale adukuye ku Rusiyo CNDD-FDD na Neva baturemetse kwizosi. Tuzomara iminsi twiruka mu gihugu cyose tumushimira tumayagiza kubera ubutwari bwiwe. Imigambwe yarishwe, sosiyete sivile barahambye, ni mwebwe dusigaranye kurukiza. Dukize rero kandi vuba.
Nino ngaha rero ikiganiro gira icyo bivuze ko cyo kuri uyu munsi kigarukiye.
Ete Kamikazi ndagukengurukiye, ni kuri ico kiganiro gira ico ubivuze ko waduteguriye. Dusozereye amakuru y'uno munsi, ndabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze abiri. Subiye gukengurukira aba bateguriye amakuru hamwe n'ikiganiro bakongera bakabibashikiriza. Shimiye n'uwatumye mvuga mu kanyu. Musigara mahoro, ndabike banuye na gahwane na ubutaha.